Amen. Do it was your phone, your mere sunbury, and crying now, yes, Christo demo. Will you listen to me and don't tell me, Miss Moy, papa? I a brenner soon. Trust my etia says, sad, the chin way, those money you sooner, my descendy rebar. Been to me, my jumble beau, and tea, Evangelist Philip, my dear, my dread, in the mere assembly, baby, soon, a becasacasa home, a bobo, a barber, who said a bear, who telephone of your familiar home tears, laying night me a boom. I want to pay me Christo ye and a day Sabri, Utio Nutuna, see Ubanjo for a number 18 chin, a seller social shade of Ayra. In tea, said the Etibiano, sir, was answer by Radin Chain or by Joe SSU, Edo, I and Eduma. They said, you man, soon. And so, my phone is, sir. Now, so name on us, he and through children of a man, my four abu trade men, I'm a Jumana et men uncle, so. Would you like I say, Amen? Sabri, na a brass, say, ya try your discern so. Na answer the quiet discern so now. It was a full main bomb pie. Oh, don't better my local for new one or two men and what they are dear, let them so their chain. I what the yes, yeah, you may decree so. The bobo was a moon up on a cream who is soon out there about brow use crystal demo. And you and in time concrete fears to be the boy. Now my insane if you are home, no tear for not your foot in tea, then tear say, then find you no use crystal demo open your order. Amen. Yo, mama, papa, sister, brother, yo, I hear me at also a nine or so, Nasa, I hear me dear, more room in the year 1-1. So, if you say, what kind of Daniel chapter 7, verse number 7 downwards now? Said your church, a boy or so a nine or nothing, say a boy no, no, by your dinner, no, so by your room, ara, Daniel chapter 7, verse number 7. Or say, ye children, no, may the share ara, and I draw out the moon. Na hwe abuoto so anan a no nyu hu na no nyu nwa na oyɛ dembro so ne ɔwɔdade asɛ akɛse na odidi kekemu de ne nan pɛ kyɛ nkaye na ɛsono ɔno ne emu ɔdi nanim nyina na ɔwɔ emendu ɔsɛ ɔwɔ emendu merehwɛ emenu merehwɛ emenu no hwe abɛnketo afoforɔ bi pie enanom no ntam na anka ne emenu mu mmiɛnsa etutu fii ɛno enim na hwe na enua ete se onipa enua wo aben no ho ne anoa eka asem kese mede hwe ara kosi se kosisi adwa na obi a wodi inapi betena ase na taade ho ase su kirema ma me papa sister brother hanu mo awrom e be chiri chiri wodi nya butre na wenti na mese koso na didumadi ho adanse fa kire onua na yensu nya me asem fi se we e intasem e ye di sem a daniel ye de chene se dai so a ohu kire mu and as one can one send the chair in chimas a young fat in soon and end die also a brand number two in perfume. Do me that say in a day so and yes, a brand not ever call at the same sian a year dear a chair moon last week. They come was him a brand now and he knew no as a 2 minute. If he on Henny Autosomy and say about ever on Henny Autosom nine. If he a Greek Empire ever room empire. Now I will say to me if you and I can't cry on a cry. Na yeti mi ehu bebi a susane brother hono ebefa esua ehu se ebra Cleopatra ekopi ewo Rome no ebre bi duye ema ahene a ana se eye asahene a na odwane efi oko anu awo Rome ni ekopi misri ma na se Egypt no Egypt fo esawitia no ntaba na sa Rome fo ene bre Egypt fo ntos bua 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 soja fo ema osoro kutia Egypt fo na ba na sa Cleopatra eboa wo ama anon ko bo e Julius Caesar ama mo ko tuya Misri mfo me ka Misri ma eno ani Egypt no da sabre na eye Ptolemy the 13th no na ote ade ese so ohena na odi ade inte Ptolemy went me je na okuna no inte ebra eba ne sa no odi ni sunkunim ena Cleopatra ekofa anyene di ewo Greek na eba nsa na afi so Rome ene Egypt abaye ba kufi se Cleopatra edi ade ewo Egypt afi so Julius Caesar ewo Rome tina asedia ayongo febi abo mu na we na yesu anse na eye Julius Caesar ewo adanfo bia ye fe no eye Mark Antony onana opese wonya tumi nto obwa papo wali Cleopatra se na be wonya tumi ana se obenya ade edi ewo Egypt ho no wetimi afa Greek man so aboso sebia na nhyehyɛ no ɛsetie no Mark Antony ɛboa ɛyɛ Julius Caesar atamfo ma ɔmokusɔre tia Julius ɛma ɔmokum no ɔkum no Julius Caesar ɛyɛ will be ɛtoɔ ɛma na wɔfa sɛ yɛfrɛ no Octavius Galli. Octavius Galli ɛpɛɛ sɛ nkobi diade nso Mark Antony nso pɛɛ sɛ wodi ade ntɛ ɛda ne ɔko ɔmokum saa ɔko yi anaasɛ modi akonya mfihyɛ bɛyɛ dumino na akyi 12 years and above na ɔkonomu yɛ den yɛto ɔko no den sɛ the battle of Actium's ahen na ɔkonomu yɛ den fi sɛ wei wɔdɔm na wei nso wɔdɔm nanso ɛba ne saa no ɛyɛ Octavius Galli ɛtumi ɛgyi na ɔkono no ɛtumi ɛdi Mark Antony ɛne Cleopatra so nkonim ma ɔno nso ɛbɛdi ade nti sie ahene no abɛdi Rome yɛsua sɛ Mark Antony ɛne Cleopatra ɛdwane ɛkɔɔ baabi ɛma wɔkɔtoa wɔn ma wɔkɔsɛn wo na Mark Antony ɛyɛ anaasɛ Octavius Galli ɛbɛdi ade no ɔyɛɛ sɛ ɔbɛma ne ho ayehu ayɛ nwanwa nti ɔde ne din ɛɛto na wɔfa ɛyɛ Julius Caesar nti ɔse wɔmfrɛ no Augustus Caesar eyi na wokae Luke chapter 2 verse 1 a ne din apue mu wɔ hɔ Luke asɛmpa ɛti ɛyɛ mmienu nkyekyɛmu a ɛyɛ baako Luke 2 verse 1 bakyerɛ Bible sɛ Bible sɛ na ɛbaa nnan mu no mmara bi fi Kaisare Augusto nkyɛn bae sɛ wɔnkae wiasefo nyinaa ntwerɛ wɔn din saa berɛ na Roma hene no abɛdi tumi nti ɔmohyɛ mmara kɔ baabiaa nti wei na Yesu Kristo berɛ so anaasɛ Yesu Kristo awoo mu no ɔbɛtoo sɛ ɔhene mpɔn yi a na wodi ade ɛwɔ ewiase nti na ɔhyɛ mmara ma no ɛkɔ baabiaa a Israel nso ɛka ho nti ɛberɛ a ɛbae sɛ wɔntwerɛ din na Maria ɛne ne kunu Joseph ɛyɛ sɛ wɔkɔ mu kurom a awoɔka Maria ɔkɔwoeɛ nti ɛduu baabi no afei na Jerusalem ɛhɔ na Augustus ɛne n'asraafoɔ ɛtu mmɔne asi Jerusalem de bɛbrɛ o ɛfi ne Nebukadnezar berɛ so na yɛbubu asɔredan na yɛsi na yɛfrɛ mu agudi na ne nyinaa mu no nyame asɛm na waka nti ne twa sɛ ɛba mu saa na wokan ɛyɛ Luke 21 verse number 20 a ɛhɔ nso nkɔmhyɛ no ɛba mu saa sɛ ɛbere bɛdum a Roman soldiers abɛtwa Jerusalem ho ahyia ama mama kuro no adane amamfo ɔsɛ atamfo bɛtwa Jerusalem ho ahyia na sɛ wohunu sɛ dɔm atwa Jerusalem ho ahyia a ɛneɛ wɔhunu sɛ ne bo abɛn ɛna mama wɔn a wɔwɔ Yudea nnwane nkɔ bepɔw so na wɔn a wɔwɔ Jerusalem mfiri mu nkɔ na wɔn a wɔwɔ nkura no mama wɔn nkɔ mu ɛfiri sɛ yei ne awurade ana na nnoɔma a wɔatwerɛ no nyinaa aba mu na wɔn a wɔafa afuro ne wɔn a wɔma nofoɔ ɛnanom no wɔnnue na wohia kɛse bɛba asase no so na abufo bɛba ɔman yi so na wɔbɛtotɔ nkrante ano na wɔafa wɔn nnommum akɔ amanaman nyinaa so na wiase amanaman bɛtiatia Jerusalem so de akɔsi amanaman no berɛ bɛwie duru amen nti ɛbaa ne saa no na kyɛ sɛ yɛsɛe kuro no asesa w ɛmu mmerante ne ɛmu mmayewa akɛntinka ne abrane nyinaa akɔ wiase amanaman mu na kyɛ sɛ yɛde Israelfo nyame akronkronfo anaasɛ nyankopɔn man a wapaw ayɛ ne de a kyɛ sɛ ɔne wɔn bɛka sɛ a wontie ɛwurade ɛsu gu kuro no so ampɛnyampa nso ɛbaa mu saa ma bɛfaa wɔ nomu de kɔɔ ɛyɛ Roman ɛhɔ no ɛna wɔkɔyɛ nkoa nti saa bere yi Augustus Caesar ne na ɛte so na biribi duiɛ ɛma ɔhene bi a yɛfrɛ no King Hadrian ɔsɔre tie a ɛyɛ Judafo a ɛfi Jerusalem akɔbɔ wɔn ho adwa ɛwɔ Roman sɛ wɔnsɔre ntie a ɔfi sɛ na ɔmpɛ Judafo asɛm na Judafo nso de ɔsom akɔsi hɔ a yɛfrɛ no Catholic Church Catholic na ɛha ɛna ɛhyɛ ase ɛyɛ Judafoɔ anaasɛ Israelfoɔ a ɛfi Jerusalem ɛkɔbɔ wɔn ho adwa ewo room no na wode sa osom no kutim sa oman no ma ye fe ne Catholic Church na wo som e yuda som no ewo mu into hina ye fe ne Kenhedran ni osowe e she yuda fo na esom ewo Roman no se won so winti ona se won ye won yade nteba ne sa no Israel fo a ewo room na adwane ekɔ Egypt be bia eye Alexander the Great ekɔ chi kru bi efen Alexandra ena okobɔ ho adwa ho okobɔ ho adwa na se nin na ye se omo pese omo ya ebre mo ase wo nya mesum ene omo sum kwan so enti ehoma bi a na omo de ehye omo de kasa kire omo na nin na ye ehoma mo boye a na wo gyna so de sum ebra de trene no kru mo no ena sa ohene ene na asrafo etumo ne sisi se omo de omo hye sa ahoma no na nya mesum ano abrase ewo wiase nanso nyamia wakana asem obi nda nene omana mbe musa saa Israel fui kopi Alexander no omko si dan ana se library kese a wona omokra saa ehoma nyina ewo mu enti ahene ehye asrafo se omonko na wonko toa Israel fo omokopi ewo Egypt fi se na Rome e diviasing na to tumi enti wokopi wo no ampa okose library no but na mencha de Israel funi timi nya homa ne bi edwa ne koye ah wono wonse anka na se wonti mi anse no library de omo sending na ewo Alexandra ho vena anyofu ba san so esore ye a chese ti se anko ye otaye ene se yesse ade bi ne mum eyokum anyofu ye ye bo odin se Ken Valerius Ken da Christian ene Ken Vespasian san anyofu ba san esore se wa bi hu eye Catholic ni bia na si Yuda ni bia owo wo mu no mo so wi ntia na mu kum no we e ma eye oye ne kese e ba Roman man mu ana si Roman man mu a eye Yuda fu bebre ana Israel fu bebre e to ye na won tumi engine no if se na Roman fo ana si asrafo a Roman fo no do so nti won tumi engine na wonum nti e ba ne sa no odon bere ma bi sori a ye fe no Constantine the Great no no pese oyɛ governor ɛwɔ Roman man mu nti oyɛ sɛ ne na ɛkɔ so no nyɛ nti ɔbɛka asom no ana asɔre no ɛne ɔman no abom ayɛ ne baako na asomdwee aba wei na saa Valerius yɛ ɔka ahemfo baasɛn a ɔmo nyinaa ɛsɔre tia Yudafoɔ anaasɛ Israelfoɔ no wampene sɛ Constantine ɛbɛba bɛyɛ governor anaasɛ amrado ɛwɔ Rome nti ɛdane ɔko kɛseɛ paa ɛwɔ Valerius ɛne Constantine ntam wena Constantine eba asofo pon ba kwa na wo Catholic asori nim ye fe no Pope Sylvester wena Constantine ba ne chebe se ne nche mo bu hunu ne mpae bo se ofa mpae bo kese ntan ne chi na untimi endi okunu mu nkunu mu na onkundi nkunu mu na so be ye amrado na se governor na be ma asumbi aba yuda fo so wenti Pope Sylvester ambo na bro eden mpae bo so nkunu ne mpene fo de tai Constantine chi ampenyampo okono Constantine edemu kunimti obeya governor no ena oma Catholic asori anasi Yuda fo asori no etimi enya asumbi in fact saa ahini edemu odin na sana medi kan kan no ai nsemu esisi omu so dɔso nti ebeyi ne kakra na etimi akasa ho akirichim sana ebeya ho so benya ho nti ase etimi srew ai yankoso na yindi adusen echi na da sene so ibeshia atuya so. Mida mas Evangelist Philip Makramudna. Bye bye. Anu ma gazi da huye mwa wane unibra. Yeah.